Anatengenezwa.
Mimi sikudanja sidanji.
Ni kweli mke wangu, ni kweli. Yaani
mke wangu message yako imeingia huku.
Nani tena huyo?
Saidi Garage anasema azioni period zake.
Saidi Garage. Mwambie nimeziweka siti ya nyuma.
Guy, kwani wanaume mnakuaga na period?
Za emergency watu kosi.